Spellers in bangs and bars. City Dre. Dre. Asphalt is city Dre. Silbang is a conem las. Spellers in bangs and bars. And three and six and a linea mebov. Belangia was a tanning gong. Gakonam dig tanned. Belungi param nandi gong. Asphalt is in bangs and conem las. Spellers and besiagam glass. Sotheng inyama yakamdlali vele inyama yakamdlali mnandi ayi inyama yakamdlali ithambile wo sengengazidla zonke inyama ngafika ngishe lapha ngayinsimbini inyama yakhona yo kodwa ayikazifaneni yakamdlali nani vele ngikhiphela kamdlala ngoba vele i-valentines bebuwami yazi wena yangichaza mosmile and ngikuchaza uma ungaphezu kwami eyi Chaza kakhulu ma baby Musunyukela ngaphezu kwami Sulad mfan Nami ngikhala Ngithi ha ha baby ungenza kamnandi Ngithinta kamnandi Ngenza kamnandi Phela wena isondo sami Mina ngavele ngayibonela wena Wena isondo sami Wenza inhliziyo yami ikhululeke Kade ngihlangana namantombazane Wonke amantombazane awanginika uthando Wena kuphela isondo sami Onginika uthando engenza ukuthi ngiculiseke Mina isondo sami Ngiyaculiseka Uma ngiphethe kanje Indlela ongiphethe ngayo isondo sami Unginikeza lonke uthando lakho Mina isondo sami Ey Angazi noma ngathi ngishoda ngani ngoba wena unginikeza uthando futhi wena isithando sami angishitheli futhi wena isithando sami data mina kuphela ngaze ngakubona nendoda lapho ngabe ngiqaba amanga khezi ngikubona uhamba nabafana bakini futhi mina ngifuna ngisho ukusondela wow ngona ngikhiphe matyala sivele silibhangise eqebi sivele siyegalela sigibele imoto e-right Imote green Ezo mishaloba Usbanzana no mumoshani Wow Na umoshani kuna shari tex Yambone balegeli tex Moshani Mpange Mbole zani Yumbune texin No 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 baby Na inge iboni mod Na usbanzana Na umoshani Haibo Nangu no katas, batsi lo mfana yakatas, tekwini, telo bulpangise kalera.